cuadro. Arre.
¿Qué
ya? Arre. Ke mo ya dipo tse o fitlhele motho e botsa tsone gore dinonyane di dira le matlo mme go le gantsi ra tla lebelele batho ba ba tsamayang ba ebela ka fa mebileng e farologaneng le bone ba sena matlo mme a re kwen jalo ka Keresete Jeso re se ka bua ka batho go le gantsi ra tla re iponele jalo batho ba na le letshokolo e e rileng wena o le motho ka ne o na le dintlo tse tharo tse pedi wena Patricia Tris motho o fitlhela ka na le dintlo tse pedi tse tharo mme a sa kgone go ka feleletsa e le gore a re a etla yang kana go ka abela ba bangwe ba e leng gore ga bana gone ke ipotsa gore go atle go se se dirwa ke eng tota rona ma Aforika Borwa re ntse jalo mme ga o lebelela o bapisa le dinaga tse dingwe wa bua yong yes tla ke go dire ke dire formale and official ke gore ke re dumela o dumedise nnane ke se ke go phamotsale ga ke na nako ya dilo tse di
formale
ke a lebala go le gantsi wena ebile wena wa itse gore ga go tsa mo go wena dilo di le dintsi o fitlhele ke lebala gore le bo gore ke kopa se o fitlhele ke gore ke re tlaya yanong
ke go tlwaela o setse o tlwaetse go dirisana le motho le tseela gore relationship ya yena e fetile dilo tseo tsa gore ke a kopa ke botlaya o dire yane
go tlile sentle fet tla ke tsetšhone ke go dumedise ke go amogele mo stationeng sa Mabatho FM mono 7.7 megahertz in stereo ke bone tšhone tota ya gore ba re ore dumelang
no ke a le dumedisa bareetsi botlhe le wena ntate Fitlhane ke a leboga gore bompiditse gompieno
ke ga go na le motho ke tshepang ebile o itse gore tshepo ya me mo go ene ke wena ga e ka ke abe ya sutisiwa ke
sere
wena Patricia Trish re itemogela go le gantsi bana ba e leng gore ba golela jalo ka fa malapeng a e leng gore a na le order kana a tsamaisiwa sentle o fitlhele ga bagolo ba sena ba tsamaya
o fitlhele ba latlhela ke re ba tseela gore timpa e le nne e tshwere mo teng ga jarata e sa tlholele teng e ne re bua ka yone ebile maabane kgang yo gore o itlhelele gore bana ba nou yana ga ba ne ba sa itewe thata the way rona ne re itewa ka teng yaanong o itlhelele gore ga mogolo o ne a sena ga e le gore o mama ke ene ne a le selege ore mama e ne e le ene a le selege ga a sena go pota ka ba sala ba itirela ka gore ba re ye re kry-ile tšhono ka gore motho o ne a tlhola a re kotela ga a sa tlhole a le teng ba itaola
ke lebeletse le ka fa dikerekeng bana ba e leng gore ke ba di-archbishop bana ba e leng gore ke baruti ba ba leng kwa godimo tota ba neng ba tlotlwa mo nakong eno ga o ka kopana le bone o ka seka ba dumela gore ngwana o tota
badumela le nna tota itse gore why e ire ga yalo mare bontsi wa bone o ka itlhela motho a re ya re ke tsene ke reke thata mane na
ga se baki ke gore go le gantsi ba tle ba tshwara ka tsela e nngwe e gagametseng mo o fitlheleng a lebeletse ba bangwe o fitlhele ba phuthulogile a eletse se e leng gore ba leba
no ke tseela gore ga e tla go tsena mo dikerekeng ebile ga se thata mo dikerekeng mosty bana ba batho ba e leng gore ba itsagale like batho ba re reng re tla re ba famous ba itse bagolo ke bone ba itlhelang le gore ba neglecta bana o feleletsa yaanong career ya gagwe ore boetapele ba gagwe bo irile gore a lebale gore o na le bana ba tlamehileng a ba rute molao ko jarateng o focusa thata mo career-eng eo e leng goreng o beela bana ko thoko yaanong ba fila gore ga e le gore o kgona go tlotlomatsa batho ba ko dikerekeng rona a sa re tseye le tsia yaka bana ba gagwe wa e tlamehile re re e tseye
gape go le gantsi wena pet batho ba le bantsi ba tlisa a ke re ke moruti nna ke na le bana o fitlhele ke batla go tlisa kere ke kolapeng
exactly ee ka gore o tlamehile o separate between boruti le go nna motsadi ga re gane moruti ke moeteledipele and ke motho o layang setšhaba fela ka motsadi a dira maare go na le dilo tse dingwe tse e leng gore o tlamehile o nagane gore ga o dila ka tsone yaka motsadi ga ba tshwanela go dila ka tsone yaka moruti tsena mo go tsone yaka motsadi ga ke le ngwana gago o le papa ke tla mo go wena ke batla go bua le wena ka sengwe se buile nna ka kereke se buile nna ka nkagise yaka motsadi ka gore moruti le motsadi re tsela gore ke batho ba ba tshwanang ka gore moruti o eteletse setšhaba pele motsadi o ruta o eteletse lelapa la gage pele So dilo tse di tshwanang, mare go gongwe ba tla ba lebala gore botsadi bo tsena kae, boetele dipele ba sekereke bo tsena kae. And ga o ka ela tlhoko mo dikerekeng nou yana, dikereke ga di sa tlhole di fiwa seriti tsenne se di fiwa mo nakong tse di fetileng. Nou yana dikereke ke ya go bontsha gore moruti o kgona go kry-a di-donation tsa bokae, a ka mema setšhaba se se kae. Ga ba sa tlhole ba dira lefoko le Modimo a le buileng mo Baebeleng gore o le moporofeta, bolelela setšhaba se moya o se bolelelang diphuthelo.
Mm-hmm.
Ba lebala le focus, purpose ya gore kereke e nne teng in the first place. So ke yone e rang gore batho o itlhelele gore ba tlogela dikereke, ga ba sa tlhole ba bona mosola mo dikerekeng. Ka dikereke pele ne di thusa, o ne o kgona go tswa ko jarateng ka pelo e botlhoko, o na le mathata, mara ga o tsena mo teng ga gore wa kereke, kereke e diga boima bo e leng goreng bo go pagame mo magetleng. Mare nou yana o tswa ko jarateng o imetse, o tsena ko kerekeng ba itlha ba go sheba ba re mmone setlhako sa se thunyegile. Where else ke batho ba e leng goreng re tsela gore ke batho ba ba apereng kobo. And o itlhelele gore batho ba ba kgobolang dipelo ka bontsi malatsing ke bone batho ba ba apereng kobo. Motho e leng gore o tsela gore o ka ko go ene wa go llela mathata a gago ko go ene, a go thuse, a go agise, yaka e le motho wa amogetseng Modimo, re tsela gore ke bone ba ba ka re fang boitumelo mo dipelong tsa rona. Ke bone ebile ba ba tlisang kutlobotlhoko mo dipelong tsa rona.
Ga bua jalo nkgopotsa sengwe fa ka fa mafaratlhatlheng ka boitapoloso fa ke ne ke se lebeletse mo malobeng wena pet ba re lona a kry anong ke tsaya nopolo ga se nopolo e tswang mo gonna ke ra gore le moreetsi wa station a seke a tsaya gore ke maikutlo a me ke sengwe se ke se tshotseng mo mafaratlhatlheng ka boitapoloso ke itemogetse sengwe ke se wena kgaitsedi ake mongwe a bua a re lona ba le reng ba gaetsho ba ba setlheng ba le molegatsi le le ka kwano ke Madimona ba re Madimo ke bua makganyeng e le ya kobo ba re Madimona ke baruti ba lona ba e leng gore ba tle ba tlhakanele le pai le lona mme le diboshipara ke ra gore e tla e nkisa koo
ba e rata thata gore batho ba ba setseng ba tswile mo lefatsheng le le ka kwano ke Madimo. Nna ga ke tlhaloganye gore ke Madimo ne yang, a re tseele mo tabeng e simple gore ga o ka latlhegelwa ke motsadi a o batla go ntha ore ga gona le ka letsatsi le le one o ka dulang hatsho gore a o mama ore a o mama wa bontlogeletseng mo lehatsheng le le ka kwano a ko o jikise tlhogela o lebe ka kwano a o ka se buiyane
oranna
wena ke botsa wena kare gore a o batla go ntha ore le le lengwe fela ga o ka kwa jikela ko go bona o bara gore norman ke zamile go a gape
a re botse moreetsi gore moreetsi ene ga nke a nna mo seemong seo
no a re
ka gore ga e ka tswa mo go nna nna ke na le letlhakodi la meleng ka le buang mme ga ke sefa ga nne ke yanong ga ke le mo boraga ga molangwana yo o fitlhele letlhakori la me le se botlhokwa ebile le sa tshwanela go ka tswa ka ntlha gore letlhakori la me ke lone le le ka feletsang e le gore le romela molaetsa yo utlwagalang o bo hetola diemo tsa batho e re ka moso fa bo gote yes nobidise petrishapi ke be ke iletse ko kantorong monna ke biletse ko kantorong ga ke motho le dikantoro yo ke tshaba kantoro
tota black book ga ke bona le di-black book ka mo dikantorong
monawe ga ke batle go heta ka koo pet tla re bue ka sengwe sa dikgang tse e leng gore o di tletse ka kwano o mokwadi wa dibuka ebile ngwe ya dibuka tse e leng gore di kwadile fa wena ke ngwe ya dibuka tse nna ke kgapetsa-kgapetsa ke atle ke e bale mme ga ke e bala fa e nthotloetse gore ga se gore ga ke feta mo sone se se rileng ga jaana ke sena madi ke raya ka mokgwa nna e nthotloetsang ka gone ga se gore ga ke sena madi mo nakong e ga se gore ga batho ba sa mpatle ka nako e seo se raya gore go raya gore botshelo jaaka ga gona ko bo yang gone
no.
O mokwadi wa dibuka o bua le batho o gakolola batho go ba natlhagatsa ka botshelo mme mo tsatsi le gompieno go beditse sone seo.
Okay. No, ke bue ka gore ke tse ke kwalang ka tsone pele gore ke
o ka lotologa ona le sebaka yo ra go kgagana fa nna le wena ka bo 10 to 5 se tla nna le metsotso
e mentsi thata. Okay, no, e ya ka o setse o itse mo bukeng tse ke di kwetseng ya If Only You Knew. Buka eo ke e kwetse ka ditiro tse e leng gore di diragetse mo botshelong ba ka because ke tseela gore batho ka bontsi ba tlhaloganya ga o ba tlhalosetsa ka mathata a a rileng ga o a ba mo seemong sa motho o ba mo itseng motho a madi le nama o ba mo itseng o tsamayang mo lefatsheng ya ka bone because le nna ke dumela gore ga o le motho o ruta batho se ba bolelele ka dilo tsa fiction se ba bolelele ka dilo tse se tsameng ba di bone ba bolelle ka motho wa madi le nama o tshwanang le bone, gore le bone ba tle ba kgone go bona gore ga motho o dilo tse di yana di mo diragaletse kgotsa dilo tse di yana di mo siameletse, go tshole nna ke le motho ke a kgona gore di ntiragalele. So ne ke rata thata gore go tsena mo bašweng, ke bone bašwa ka bontsi ba itlhobogile mo botshelong, e nna gore nna go a tshwana, ke lekile jaana marago di dire sepe. Ke rata thata go ba raya kere mo botshelong gate Modimo ga go atumela go nna le tlhakatlhakano e ntsi mo botshelong ba gago, o batla go bona gore a mme tota dilo tse a batlang go di naya ka motho a o tla kgona go di emela. And ga ke dumele gore Modimo a ka naya motho mathata e leng gore motho a ka kgona go feta mo, ka gore gate re di-soldier tsa Modimo. So Modimo ga a kaka a tsaya di-soldiera tsa gage a di isa ko ntweng tse itse gore di tlo bolosa, ga a kaka a ba 'ira yalo, o tsaya batho ba itseng gore o tshepile ka bone gore ga a tsamaya ka bone a ba betse ko pele ba eteletse setšhaba pele, la go ka tlhagelela ditaula ka gore la go ka tlhagelela eng, ba kgona go emela batho bao. Yaanong ga o le motho o kopana le mathata a re le mo botshelong, tseela gore Modimo o go tshepile thata gore a go neye ditiro tseo, whether ke di-ups and downs tse o nang le tsone mo botshelong, o a itse gore wena yaaka ngwana ga go tle go di dira. Yaanong ga o le bašwa ba so se ke se lemogileng gore bašwa ba give up thata mo botshelong ke gore o itlhelele gore ga re tsena sekolo re teba go te ya sekolong o ithute o kry-e di-certificate o direng, maare ga o boa ko sekolong o itlha o teba ga o batla mmereko gore gate no re batla batho ba ba nang le experience. E nna difficult mo baneng ka gore ga o fetsa go tsena sekolo like wa go etsa kae experience eo, ka gore o tlamehile o bereke gore o kgone go kry-e experience, maare ga o tlamehile o batla mmereko gate bereka pele gore o kry-e experience, and experience eo o e tlhoka gore o ireng o bereke pele. So ke taba e leng goreng ke di back and forth tsena sekolo o kry-e mmereko ba re hee nna le experience gore o kry-e mmereko, and gore o ne le experience tlamehile o hirwe pele. So dilo tse di ntse yalo ke dilo tse e leng goreng di 'ira gore bašwa ba nyeme moko, ka gore bašwa ba bantsi, bašwa ga o ka ela tlhoko population ya rona, like statistically speaking, bašwa ba rona di-rate tsa bone tsa gore ba dutse mo gae di dintsi go phala bagolo, ka gore ba ile sekolong bangwe ba dutse ka di-doctorate, bangwe ba dutse ka di-masters, ka di-honors, ba bangwe le matric le yone e botlhokwa, cause re tetse gote tsena sekolo kry-e matric gore kgona go kry-a certificate. Le motho wa matric wa kgona go kry-a mmereko, maare ga a batla mmereko ka be gote nna le experience pele gore re kgone go hira, and o tlhoka go hiriwa gore a kgone go nna le yone experience eo. Maare ke rata go ba raya kere o seka give up thata mo botshelong, ka gore le nna ke fetile mo phateng ya gore ke give up mo botshelong, kgale ke give up thata, ke tsela gore ga ne se batsadi ba ka go nna ntse ba ntha ba re nnela ntse o kgotlhelele pele, a kere tsana ntse go te kgotlhelela ko bone leswe hela, there would be a light at the end of the tunnel. Kgale ke give up, batsadi ba ka ba sa give up mo go nna, and ke tsela le gore bašwa ga ba give up ga ba thusiwe ke batsadi. Ga batsadi ba gago ba go eme nokeng, ga se batsadi hela, le batho ba e leng gore ba go godisitse ke batsadi mo go ene, batsadi a se gore ke motho e le go tsetseng. Motsadi wa gago ga a go eme nokeng, la ore o a give up, a nna ntse a go phusa gore no o seka give up pele, zamayana o seka give up pele, zamayana, o go ga hope ya gore at least ga go tshwane mo botshelong go na le motho o nkgathalelang. Ke gopola nako nne ke santse ke tsena sekolo, ne ke batla go give up thata o ga ene go le thata, go sena nko e tswang le mene, go tle go te batho kgomi ja bantsi, rona ne e sa je bantsi, a ditse gore ne e ja eng, ne go le thata, batsadi ba ka ba sela di-box, ba thuba dibotlolo, nnetela gore ke tsene sekolo. Ga ke bua le wenana, I'm proud to say nna ke tsentse sekolo ke madi a dibotlolo, la o mpona ke phatshima yana, ke phatshimisitswe ke madi a di-box le dibotlolo. Batsadi ba ka ba sela di-box, ba sela dibotlolo, ba zama gore ba nthomelele sengwe le nna ke kgone gore ke tsene sekolo. I nearly gave up, cause I was like ha se botshelo, madi a dibotlolo le madi a di-box ga a mantsi gore a ka ntsenya sekolo, a behe dijo le nna mphe dijo, ka ga ke patele room, ka gore waetse di-room di a tura. Le nna ne ke a batla gore ke temptiwe ke dilo tse di sa siamang, gore Norman a ke zame yana, cause easy money yone e teng, wa itse gore ga o teng ke poleke e leng gore e taboga ka lebelo le lengwe le o sa le tlhaloganye. Temptations di teng, motho a gore a re Norman ke tla go fa bokana, wa bona mosetšhelete e simple, ga nka e tsaya ke tla kgona gore o ga ke ba romelele seno, maare ga ke aka ke 'ira yalo. Instead ke ile ka simolola go rekisa di-assignment ko sekolong, ke direla bana ba bangwe di-assignment ba mpha 50 rand, di-50 rand tse at least ke kgona gore ke reke dijo, ke ba romelele sengwe mo gae, le bone ke ba kere Norman o seka wa reka go nthomelela tšhelete kgwedi hetileng, ke 'irile e ntsinyana gore ke kgone go ithekela sengwe mo gae. So dionyana tse di ntseng yalo di bontsha gore foundation ya gago ya ka ngwana ha e buildilwe sentle e sa reketle go tswa ko gae ga o kake wa kgatlhegela dilo tse di rileng tse di rileng kore botshelo bo o bone bo bonako and dilo tse e leng goreng di easy o tla bona ntse go te dira yana gore o kry-e tšhelete ka bonako dira yana gore o kry-e tšhelete ka bonako o feleletsa o tsene mo go tsone e se ka go rata ga gago e le situation e leng gore o tswa ko go yone ko morago o bona gore maybe ga nka tsena yana nka kgona go thusa batho ba ko gae and ga re re o phoso rotlhe ga re rate gore re sokole mo botshelong mare dilo tse di rileng le tse di rileng di dira gore di feleletse di re gogetse ko dilo tse di ntseng yana mare ke ratela gore ke barekere ga gona pula e nelang ruri ebile ga gona letsatsi le le tlhabelang ruri ore maru a thibelang ruri sengwe le sengwe se na le nako nou yana go phakela maabaneletse go le bosigo nako ya bosigo e fetile go tsene ya motshegare and-e le maloba ga ke teke day before mabane pula ne ena gompieno pula ga ene so le mathata a gago ga tle go dulela sa re sa ruri sengwe se tlile go tlhagelela la e le gore ga se blessing e tona thata go na le e nne o e sologetse maare sengwe sone se tlile go nna botoka le nna nou yana batsadi ba ka ba sa tlhole ba sela di-box re tshwana le batho ba bangwe le rona re kgona go reka papanyana re reke namanyana re sa tle re lapile re sa gotsa melelo re sa dirang mathata a re leng mo gone gompieno ga a tshwana le mathata a na re leng mo gone mabane sengwenyana se tlhagile o itlhelele gore ko ga lona modimo wa go thusa motho o one mo gare ga lona gore a le thuse go monate ko malapeng a mangwe o itlhela ba bereka botlhe o mongwe ga reka motlakase o mongwe o reka dijo mongwe o reka dilo tsa go tlhapa go monate go nna le mothusi go rwala dilo tsotlhe mo botshelong ga go monate go bereka o le one ko ga lona ga go monate mare at least lebogela fela gore sengwenyana la se kry-e gone ga go monate wa go itlhelele gore go na le dilo tse re di bitsang di-sleepless night ga nne mesama rona e buane e tla bua gore ke dikeledi tse kaetse di tshologetse mo mosamong mare fela ga tsatsi le tlhaba o itumelela gore at least ga go tshwane le mabane at least ke a kgona gore le nna batsadi ba ka ba dule ko gae le nna ke kgone gore ke phakele yaka bana ba bangwe ba sena go kry-a mebereko ke bona ba lebala bagolo ba lebala tshokolo e bagolo ba e dirileng ko magaeng go na le buka engwe ne re e bala yana ke dipadi tse dingwe tse ne re di bala ko high school leboko la teng la re ngwana ka o tsetswe ke ngwana o godisitsweng ke omamagage omamage o mo godisitse wa itse bagolo ga ba gola matsogo a bona nna yang e nna matlalo a bogolo ngwana o irile a sena go gola a sena go nna successful a kry-a sengwe se o se a se batlang a ba re nne ebile a ke sa tlhole ke boela ko ntlong eo ya mmu e ke roba le mo ntlong ya mmuna ga le ntšhebile nna ke mang motsadi ka re ngwana ka o tsetswe gopola ko o tswang teng matsogo a o a nyonyang a go tlhapisitse a go irile mosadi o leng ene ore monna o leng ene gompieno so batho ga ba na le tendency ya gore ga ba tswelela pele mo botshelong ba lebala ko ba tswang teng ga re re tsamaya o ye go bankanya motse wotlhe ore bankanya sengwe le sengwe ga re re yang ebile ga re re dithata tsa gago tse o di bereketseng di share le batho ba bangwe mare a re re se belagale le batho ba e leng goreng ba go thusitse ka gore ka moso batho ba batho ba go thusitseng bao wa go tsoga o tlhoka go boela ko bone motho ga a iphetse senaga o tlhoka batho gore o nne batho thats ya gote motho ke motho ka batho ba bangwe ga re re o tsamaye o ntsha di-hand over o ga batho o ba braeba gore ba kgone go rata batho ba go rata wena o rata o sa rate batho ba go tlhoya o rata o sa rate batho ba go seba ntse go sena sepa se o se dirang ga o dira dilo tse di maswe batho ba go seba ga o dira dilo tse dintle batho ba go seba wena as long as o itse purpose ya gago mo botshelong whether o mošwa ore o motho o motona dira se o itseng gore wena tswelelopele ya teng o a bona gore o pele ga ke dira yang dira and le dikgakololo tsa batho ga re le batho re kry-a dikgakololo tse dintsi le nna ke kry-e dikgakololo tse dintsi o a itse le wena gore re kopane re kopane yang re kopane ko civic center kwa re tshwere programme rotlhe nou yana ke rona barago o kopana le batho mo botshelong ba e leng gore ba ka go thusa go tsamaisa so se re se bitsang botshelo se ke go thusana and nna ke thusitswe ke batho ba bantsi ba e leng gore nne ba sa ntsi ke kopana le motho fela a nthusa ke sa itse gore o nthusetsang ke ipotsa gore o ene wa ba batla seng ka gore go thata ga o le ngwana a mosetsana ya ka nnana motho a ba decide go thusa fela especially le motho wa ntate o feleletsa o ipotsa gore o batla ke a go monaya eng nna maare wa go itlhelele gore society e re godile mo gone e re bontshitse dilo tse dintsi tse e leng gore o feleletsa thuso ya motho o mongwe o sa kgone go e amogela ka gore o tshaba gore o tla tswa batla motho mme thuso eo e nnile teng le mo bukeng eo ke kwetse ko morago gore batho ba bantsi ba ba nthusitseng ke batho ba ke sa baitse le maina a bone ga ke a itse mare ditiro tsa bone di setse mo go lona gore go na le motho o irile ka tsatsi la gore o nthusitse go ira yana ka tsatsi la gore motho o yana o nthusitse go ira yana leina ga le botlhokwa ditiro tsa gago ke tsone di salang mo lefatsheng o tsamaya o itirela motlhala o e leng gore bana ba gago le bana ba bone mo morago ga gago di tlo go sala di ba sala morago so dilo tse o di dirang tudi ka botshelo ba gago se nagane le gore o di direla wena o le one wa go itlhela le gore phoso e ke e dirileng gompieno ya go boela mo baneng ba bana ba ka nna ke setse ke tsamaile that is why gote bana ba tla itewa ka bogolo ba bogolo ba bone dilo tse o di dirang gompieno they have a lot of impact in the coming generation in a manner that you don't even aware of ga re aware ka dilo tse dintseng yalo ga re re itime monate mo botshelong ba gago yaka mošwa ore yaka motho o tsweletseng pele mara dira gore at least o zame gore dilo tse o di dirang gompieno di a go salela legacy ya gago e tlang ko morago ga gago yaanong nagana ngwana gago a palelwa ke go kry-a mmereko ka gore gate hee o ngwana ga mang wa ga petrišen wa ga fitlhane gao hee motho o ne e le motho o ntseng yana le yana le yana ebile ne a sa bone batho ka sepe ga se gore wena dilo tse o di dire ga wa di dira dira di dirilwe ke batho ba ba hitileng maare o safarela dilo tse nna le wena motsadi wa gago re di dirileng gompieno so dilo tse dingwe batho ga ba di lemoge go nna ntse o phusa ga re phusa yana mo botshelong re sa give up ga re phusetse rona re phusetsa bana ba rona re phusetsa bana ba bana ba rona fela ka batsadi ba rona ne ba phusetsa rona le rona re phusetsa bana ba rona le bone ka moso re ba rutela gore ba tse go ba phusetsa bana ba bone so nagana gore ga nne batsadi ba ka ba give upile nako ee nka be ke le kaino yang nka be ke se gope maare go ya ka go phusa ga bone le go sa latlhe tshepo ga bone le go nna le tumelo ya gore eventually it will happen I know gore eventually might be a long time it is a long time mare nna ela o ntse o kgotlhelele ke fela ka ke buile gore there might be a light at the end of the tunnel the tunnel might be long mare you have to remember gore ga o give up o le mo mathateng o stopa mo go one mathatao ga pula ena o boema ore nna ke e gope pula yana ya kgonela o ntse o eme teng moo o tlamehile o tabogewe go batla mo go nang le dithulelo teng gore o kgone go ema gore se ka go kry-a so ga o sa move go a go iragalang ka gore le batho ba ba thusang batho go na le di-financial aid tse di thusang batho di-indi nna dinkganne di-financial aid tseo di a re a kgone go berekang kogale ga ke itse wy mare reason eo ke reason tsa bone kgotsa o itlhelele gore ga nne e le gore ke e kry-ile thuso yo noo yana nka be ke se mo ke leng teng so modimo la e le gore o go tima dilo tse dingwe mo botshelong o itlhelele gore o go ditimela for your own good o go tima seo se se rileng ka gore o batla gore o tseye tsela e nngwe e ne a bonang gore ga o ka e tsaya o ka kgona gore o kgone go thusa batho nna kgale ntse ke batla go thusa batho mo botshelong baka ne ke tlhola ke barako ga ke batle re nna when I grow up I want to help people I don't know how mare I will do it it doesn't matter gore a ke nna nnese a ke bua le batho a ke thusa batho go 'ira eng as long as ke thusa batho mo botshelong I don't have a problem. I like to believe gore tlhokolo ya ka mo botshelong might be a grace or words of wisdom to other persons ears. Cause ha ile gore modimo o khonne gore a thuse nna. Ke tswa motshokolong yene ke tswa mogone. Ke tsela gore le batho ba bang le ena ka khona go ba thusa. Cause le gompieno ke a gana. Ke a gana e bile ha ke dumele gore modimo a ka nna pelo e maswe thata yalo gore a go sotlhe a ba sa go thuse. Ha ke dumele and le thuso e tla ka ditsela tse dintsi ga e se gore thuso ya go tlaela mo mothong o e leng gore o shebeletse gore e tle mogele e tla ka ditsela tse dintsi o ka itlhela e le gore wena ga o mo kopile tšhelete ga a tlise tšhelete o tlisa maybe o go gapakete ya di-seeds gore o jale o tla itirela tšhelete yalo ga wena o mo kopa di-seeds o itlhela e le gore o go ga ngwana o e leng gore o na le kakanyo ya go nna le agriculture mo botshelong o go ga dilo tse o di kopileng mo botshelong ka tsela e wena o sa e kopang ka yone yaanong thuso eo ga e tla ga re e lemoge gore e tla yang because rona ga re le batho re tseela gore se re se kopang se tlata the way sentseng ka teng ee yaka maabane ne re bua ka lekwalo le lengwe ne le mo go keng 2 Kings 2:9 e ne e bua ka motho o nne Jesu a barare ga e le nna fela ke le yang ke go botsa gore ke go direle mo botshelong o ka nkopang ba bangwe ba kopile dikoloi ba bangwe ba kopile ditšhelete ba bangwe ba kopile o mongwe a ba re nna ke ikopelela go nna lenyoloi le wena o na le a ba mara a re seo ga se ka ke sa kgonagala mare ke itumela gore o kopile modimo so se se thata. Ha o le motho kopa modimo so se se thata. E tshwana le nngwe o mongwe o rile a re nna ke ikopela botlhale. Ke kopa botlhale. Ba kopile tšhelete, ba kopile basadi, ba kopile matlhano, ba kopile ba. Ene o kopile botlhale. Ka botlhale wa go dira, o kgona go nna le botlhale ba gore o itsweletse botshelo ba gago. O kopa so se e leng gore le wena ga o bitswe go ga ke rata o le bareetsi ga ba kopa sepa. Le ga e le gore o kopa mo modimong or wa khuwa mahela o kopa mo di-ancesteng ba go teng ke tsone matibong. Ee, ba kope dilo tse di thata. O seka kopa so se e leng gore o ka se o re o kopa founu. Kopa so se se thata. Ngwana o kopile botlhale. Le wena kopa se se tona.
Yes.
Botlhale bo bo kgone gore bo goge sengwe le sengwe se e leng gore wa se batla mo botshelong.
Mo godimo ga botlhale o tla feleletsa le gore o ungwelwa ke tse dintsinyana. Re ongwe yarra ke itumetse jang se ka reng kame re na le nako
bere
tsweledisa kgwakwa pele mme ke a solofetsa gore mo nakong e tlang le mo bekeng e tlang ke tla go rulaganyetsa gore o tle ka kwano o tle go bua le batho ba ke tsa gore ba utlwile nna ke le nosi fela mo ke leng gone fa mo ke emeng gone ya ke tletse yong ba re ga o ntswale selo ke tswele re ka ba go golagana le wena ko kae mo mafaratlhatlheng a boitapoloso your handles to x handles
nna ke mo YouTube Facebook ke YouTube le Facebook tsone ke dirisang thata le TikTok ke Patricia Trishan ga gona gongwe ko mpatlang teng mo Google ke teng Patricia Trishan ke teng fela mo bakang karang teng and nna ke active hela motho a sendal message nou yane e ka re ke dula ke tshwere founu mo matsong hela o senda nou yane ke araba nou yane
ke go tlile tsane re lebogile thata monna le nako e tlang ke tla solofetsa ke mme ke a go solofetsa ga e le gore motho tla ba le teng fa mo thulaganyong e mo bekeng e tlang ke a netefatsa gore o tla nna o tswelela go ka nna karolo ya yone le go netefatsa fa e le gore o tlisa jalo botsitso le go godisa jalo setšhaba sa rona sa Aforika Borwa re lebogile thata yo
nonka
itumela thata
le nna ke
lebogile
thata gore le mphile
tšhonetse
hey
thank you ya yo ke Patricia Tris M again.
M.
Yeah, Patricia Tris EM. Yeah, ke Tris wa
TRISA.
Yeah, ke la gore ba ba ska ba la tlhaga mang. Ke metso tsoe ile me raro re a re bile jalo ura ya bo robedi. Mo tsa tsingela sa tarata ga sa tarata ga a tla matsatsi a le robongwe mo go dingwe ya mopitle ngwa ga ile wa ke tepedi masome a le mabedi ile bobedi. Re itumetse ba gore ba le ka kwa mo tsa tsingela go pele ke ba jalo ka Patricia Tris. Yo lo go ka ntse wa tla tlisi jalo botsitso. Le go ka gakolola ka tsela e male ba re lebogile thata kgaitsedi ake mme ke a solofetsa gore ga ke le gore ke tlabe ke lefa mo bekeng e tlang ke tla netefatsa fa e le gore ke a le motlela fa re tla go bua ka dilo dingwe tse e leng gore di tla feleletsa e le gore di tlisa jalo le sedi mo botshelong jwa gago go na le sengwe sa se buileng fa le se ke sa ratileng wa itse botlhoko jo bo dirang gompieno go le gantsi batle ba re ke karma ga o dira botlhoko gompieno wena o fitlhele gore ga bokitla bo ita wena ba ka feleletsa le gore bo iteile ba e leng gore ba tswa mo go wena alaiti mona o irile dilo gae thank you monna yes Patricia yes monna o wa hola yo
yes
ke go di timayo bye bye